mandanya kumviriza ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi ry'Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahazwe. Abapfasoni n'abakobwa b'Abarundi bahungiye mu turere twa Muhanga na Kamonyi turi mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda barongejwe ibikoresho by'isuku bibafasha bari mu butinyanka.
Tukababara umwe wese akigwana ko abishobora atabishobora akoresha izindi nzira zitabigenewe zataye igihe. Ntibyoroshe kuvuga ngo ugende ngo dukorane nk'ajya duhuye tuvuga ngo yo ngo umuceri wabuze ngo ibiharage turabibuze. Ntibyoroshe kuvuga.
Aba ni bamwe mu baronkeje ibyo bikoresho bizomara amezi atandatu biruhutsa. Kuri yavugwa mu Burundi kandi ku munsi wa mbere hazoba inama ihuza urwego rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi CNC namwe mu maradiyo yugawe ayugawe atuwe mu 2015 ntararonka ubutumire twabibateguriye. Amakuru tuyafitiye reka ariko tuyahereye ku yagezwe hirya nino ku isa. Umwe mu mashinga amateka ba Norvege yasabye ko umuhari nyamerika Black Lives Matter urwanya ivangura rukoba wuhabwa agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel. Uwo muhari watanguriye muri Amerika mu 2003 uza gukomera mu mihingo itandukanye inyuma y'umwirabure w'umunyamerika George Floyd yishwe afukamwe ko n'umupolisi w'umuzungu mu 2020. Umushinga amateka Peter Aid yabisavye yasiguye ko urugamba rw'uwo muhari rwatumye isi yose ibona uburemere bw'ikibazo c'ivangura rukoba. Kubw'uwo mushinga amateka uwo muhari wuguruye amaso y'indongozi z'isi mu gutuma iki kibazo kiva mu ntamatama kikaja ahabona abashingamateka, abashikiranganji, abigisha muri za kaminuza n'abigeze kuronka agashimwe kitiriwe Nobel mu bisata bitandukanye baba bafise uburenganzira bwo gutanga izina ry'uwo babona kabereye. Ababisaba baba bafise kugera ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere kugira ngo babisabe. Mwamaze kumenyekana ko bazosabirwa ku gashimwe harimo amashirahamwe Sepi na Gavi akora mu gisata cincancho, amashami mpuzamakungu RSF na CPG aharanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru hamwe na Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel gatangwa mu kwezi kwa cumi mu mwaka uheze kahawe ishami rya ONU gitaha ibiribwa ku isi PAM mu mfunyafunyo. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Abagore n'abakobwa mu turere tubiri twa Muhanga na Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda bahawe imfashanyo y'ibikoresho by'isuku bifashisha iyo bari mu butinyanka. Ishami ryigenga ry'Abarundi FMV niryo ryatanze ivyo bikoresho bizomara amezi atandatu ku mukenyezi canke umwigeme umwumwe. Ababihabwa barashima. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yabidukurikiraniye.
Je ndahantu turi batatu muri iyo nzu, babiri muri twebwe bakoresha zibiri ku kwezi. Twebwe ku kwezi rero twakoresha zitanu. Ntimushobora kwibaza ingene bihora bidutera stress.
Ubu numwe mu bagore n'abakobwa b'Abarundi kazi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko yiganira ijwi ry'Amerika ingene bibagora kuronka ibikoresho by'isuku byo mu bihimba vyirondoka bakenera uko kwezi gutashe iyo hageze kubaja mu butinyanka canke mu mihango. Ishami ry'Abarundi ryitwa FMV Forum pour la Mémoire Vigilante rikorera cane cane muri iyo ntara rimaze iminsi ririko riratanga imfashanyo igizwe n'ivyo bikoresho by'isuku ku bagore n'abakobwa b'impunzi z'Abarundi barenga ijana bahungiye mu turere twa Muhanga na Kamonyi. Abamaze kuronswa ivyo bikoresho bita Cotex barashima kuko bahawe izezo mara amezi atandatu kuri umwe wese.
Iki kintu ntawarazi ko co giza umunsi umwe akagira uciyumvira ko cari kituraje ishinge tukababara iyo hageze. Ni kikogwa atawugitererana udafise kazi byatugora byaduperturba. Umwe wese akigwana ko abishobora atabishobora akoresha izindi nzira zitabigenewe zataye igihe. ntibyoroshe kuvuga ngo ugende ngo dukorane nkajya duhuye tuvuga ngo yo ngo umuceri wabuze ngo ibiharage turabibuze ntibyoroshe kuvuga ngo nabuze ko tax ntibyakunda canke ngo ugende ku boutique kwegereye nkuko ushora kubagira uti nimungurane isabune y'ijana nzobariha ejo canke hijya yejo byari bigoye kugira ngo umubwire uti mako tax ngurana ko tax nzobarihe ejo canke hijya yejo.
Icyo bikoze ababa mu karere ka Kamonyi ntibarashikirwa kubera ingingo zo kwirindikeza cy'umugera wa corona zibuza abantu kuva mu karere kamwe baja mu kandi. Janine Nzosaba umwe mu bakenyezi bari mishira ya FMV bakoze igikorwa cyo gutanga ibyo bikoresho yemeza kuba minzira zibonetse bazoca baja muri ako karere ka Kamonyi gasigaye. Arasigura n'igituma biyumviriye gufasha muri ico gisata gifatwa nk'ico mwibanga.
Nivyo hari abari bamaze kubitubwira baciye kuri komite y'impunzi bakatwereka yuko ubwo buryo bwo kugura ibyo bikoresho batabushoboye ku buronko. Imwe na rimwe rero ugasanga umuntu aciye yiyungunganya akaraba dushambara tw'impunzi zaheze ugasanga nitwafundikanya gakoresha. Rero utwo dushambana natwo hari gihe bivanye n'isuku rike ugasanga turashoboye kumutera n'indwara. Niyo mpamvu rero twashimye ko ubwo bufasha twabaronderera. Murazi ko ari ibikoresho byama bikenerwa buri kwezi. Buri kwezi hari n'abashobora gukoresha na byinshi gusumba abandi bivanye n'umuntu bose ntibameze kumwe.
Kugira ngo bashike kuri ico gikorwa abanabo bafashwe mu mugongo n'ihuriro ry'abarundi babacane cane buraya yitwa Burundi Memoire Commune Avenir Commun rirongowe n'umurundi kazi ari nendenza ko utwara komite y'impunzi z'abarundi imuhanga Etienne Nibaruta yabwije ijwi ry'Amerika kwiyo mfashanyo izotuma n'ubushurashuzi mu bana babigeme bugabanuka.
Yoroshye namba kuko kenshi ibatwara n'ibyinshi yabona nk'abana b'abakobwa bacyari bato usanga bakeneye kugira ngo bagenda ku bahungu basaba uburyo bw'amafaranga kugira ngo bitajyanye amavuta baronko tuna turiya ariko bigatuma batajya mu buhumbu nk'ubwo kugira ngo abana bicare batekereje baronse ibyo buryo babahereza nk'ayo mashyirahamwe yo kuri birafasha cyane ku buryo banatajya mu by'ubuhumbu.
Ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi hari igihe rihora ritanga ibikoresho nk'ivyo yamara abahungiye mu bisagara ntibakunze kwibukwa kenshi. Ababa muri utwo turere twa Muhanga na Kamonyi bobo bavuga ko niyo HCR itanze ibyo bikoresho bibasaba urugendo rurerure kuja i Kigali canke Huye kuja gutora izo mfashanyo. Iryo shyirahamwe FMV rivuga ko uburyo nibwaboneka rizoshika no mu tundi turere dutandukanye tw'igihugu bakanatandukira n'izindi mpunzi atari z'Abarundi gusa. Rinahamagarira n'abandi bagira neza kuja baribuka gufasha abagore n'abakobwa b'impunzi mu kubaha ibyo bikoresho by'isuku ry'ibihimba vy'irondoka. Cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika.
Nina bice ku masonga nkitangura hamwe mu maradio ari mu mpuza makungu hijwe ry'Amerika ni yabongereza BBC vuba rashobora gusubira guhabwa uruhusha rwo gukorera muri ico gihugu muyigenga yugawe aturiwe mu 2015. Bonesha FM niyo yonyene imaze kuronka ubutumire bwo kuja mu nama yo kumvikana ingene ivyo bimenyesha makuru vyosubira gukora. Iyo nama itegekanijwe kuba ku munsi wa mbere i Bujumbura mu Burundi yatumwe ko inyuma yaho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asabiye urwo rwego gukura mu nzira iki kibazo ku munsi wa kane. Nosa Muhozi atwara Radio Television Renaissance eri mu zugawe zitaratumirwa mu kiganiro yampaye yambwiye ko naho atabutumire bararonka baramutse batumiwe burungika intumwa muri iyo nama. Reka tumwumvirize.
Kwa mwini kete itumira alasani chivini shaba kuru atumuga yitari kwa izini ya telero nesans ya hiki wa direktir chumi chetu kwa abo unye kushikubu
nukufgari
ya tumira munama izo ya munama izo wa kwa ambere
ego mwebgeni murame nyako mwegwani yongingo change mutegwani yongingo
iturabi mwenyari kutukerele bu tulite gulu kuringika wadiso rukira wadiso mwini ya maama kuko chetu kwa mwebisa wa kubali ibyana iri gishika kwaba yuko twubiganira kugira ibibazo biriho bitorere bishu hari ibibazo byinshi twifuza ko biva mu nzira kugira tumenye ko dushobora gusubira gukorera mu Burundi.
Muvuga ngo muri tegurira kurungika aboja kuvugana niyo nama, twumve ko arabo boja bavaho muri mu buhungiro bari mu mwebwe murongo y'iri ya radio canke n'izindi ntumwa zindi.
Oya, abana bashigaye mu Burundi ko ari benshi, nabo bashigaye mu Burundi kandi mu Burundi dushobora kurungika n'ibindi dufite akabibazo tukaraza ko byo tuba bidafata igira yo kugutora benshi.
Iradio na televiziyo muramutswa radio tele Renaissance iri muzuga mu 2015 zimaze guturigwa ari nkamwe izo ntumwa muzirungitse zikagenda zikavugana na leta y'u Burundi zikumva ico bashaka namwe mukumvaho mushaka gushika ibyuma birahari muritegure guca mutangura gukora
n'icyo byo ngorana kurusha ibindi twotari n'iko n'uturakora hari n'ibyo tugiye gukora ngo twaje dusanze dukora mugarishije zako n'ibindi byo kugifiza byahindutse gatoya mu Burundi n'ibyo n'imizasho yaje ariko mu bisanzwe icyo cyo cyo kibazo kinini ahubwo kiri kurajya ama ibyo mitaha dufise umutekano ubwo ngiye kumenyesha amakuru mu gihugu ngiye gushikiza ibyumviro byo bibazo biri kuri twebwe bishobora kuba byigenga birimo ku Barundi banjye abantu bafunzwe batubwire ko bangana bagira gukusura ibyumviro ibyo bibazo bibaza ko bikeneye inyishu byatubwire ko dushobora gukora cyangwa dushobora gukorera muri kuya kugira ibyo hariya.
Ibyo bibazo ni ibibazo umuntu abiraba bishobora no gufata akanya, ni ukuvuga yuko rero bitavuye mu nzira radio tele Renaissance ko bigenda kose ntiyoshobora gukora kuko n'abamenyeshamakuru banyu batari bake bari mu buhungiro nta benshi musigaranye mu Burundi.
Tekinoloji uko isigaye imeze umuntu arashobora gukorera ahariho hose bigashika mu gihugu mu gihe abo mu gihugu batagize ikibazo. Ikibazo si icyo cy'uko gukora cyangwa ngo ibyo bibazo ni ibyo bindi turiko turavuga iyo bitahe umutekano kuko hariho abahunze bamaze kugirirwa nabi, hariho abahunze bashaka kugirirwa nabi, kwicwa, gutotezwa n'ibindi. Ibyo bibazo ni byo bidushahangayishije kurusha
iyo izo ntumwa mutegekanya kuzava murungika niyo CNC namwe yabahubwo butumire murumva ko bazaba bari mu kibanza cyo gushobora gukemura ayo matati deka twita matati ibyo bibazo imitahe
tuzoshika bibazo ko ibibazo bidashobora gutora inyishu mu nama imwe tuzobishikiriza turabe inyishu tuzonsi zarizo tubonye harimo gushaka kuganira tuzobiganira tubifatire umwanya ukeneye kugira ngo biteze mu ngiro ibintu bisubire mu buryo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze kubwira sente yuko yo kwegera abo amaradiyo yugawe n'abafitanye ibibazo nabo kugira ngo bashore kwa bingene bivanwa mu nzira haragiye haravugwa byinshi. Uruhande rumwe rwaravuga ruti barabona yuko ari ikintu gishoboka, urundi ruhande rukavuga ruti ni ikintu kidashoboka na cyane cyane kuri ariya maradiyo yaturiwe. Mwebwe hari icizere ko mushobora kwemererwa gukora nkambere?
Ntabwo icyizere ko kigira cyangwa ko tutakigira kintu n'ibintu tubifata uko biri. Tubonye bashaka kwibaza bisubira mu buryo mu Burundi birashoboka kuko byose biza kuri leta leta ishatse kwibaza ibibazo biriho biva mu nzira ariko ni twebwe ariko ni bamwe ku bandi Barundi byoza mu nzira nta mpaheka. Icyo bantu bamwe basaba ni kuganira kugira ibibazo bivugwe uko biri bitorerwe inyishu zijyanye no kubahiriza iteka ry'umuntu. Icyo twamye dusaba ni uko tuvugana n'abarongoye leta aba aribo bose kugira ibibazo tubiharire ko bitora inyishu igirira neza Uburundi iteze imbere Uburundi bwose. Nitwicara ni haba hari gushaka kuganira ibibazo bitora inyishu ibyo tora inyishu atagushaka kuri hurumva ibyo n'ibindi.
Iyo umuntu avuze ibiganiro haba impande zibiri zifitaniye amatati, hakaba uruhande rumwe ruvuga ruti duhe dushaka ibi, urundi rukavuga ruti natwe dushaka ibi, izo mpande zose zikagira aho zihurije. Mwebwe nka Radio Tele Renaissance hari ibyo biganiro biramutse biba mumaze kuvuga muti icyo twosaba cobiki kugira ngo uko gukora kuvugwa gushoboke?
Nta bibazo Tele Renaissance yisangije ibibazo dufite muri Tele Renaissance ibyo muri RP bafise ibyo muri Bonesha bafise ibibazo nabyo bijyanye n'umutekano wacu kuko ntitwahunze imiyaga twahunze urupfu twahunze gutabwa mu mbuto by'akarenganyo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ni uburenganzira bwo kumenyesha amakuru atawuguhagaze ku ijosi kuko uko tubona bigeze uku nta burenganzira buri bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Ni ibyo bibazo dusangiye twese, nta burenganzira buri bwo kumenyesha amakuru bwo gusaba ibyiyumviro bwo kwidegembya umutekano. Ibyo bibazo si byacu twebwe bisanzwe gusa tubisangiye n'abandi bose.
Innocent Muhozi, murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Twibutse yuko mutwara Radio Télé Renaissance iri mu maradio n'amateleviziyo byaturiwe mu mwaka w'2015 aho ubutegetsi bwahakwa guhirikwa mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze kuduha kano kanya Muhozi. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ubwongereza bwaraye bufashe ingingo yo kubuza ingenzi ziturutse mu Burundi, u Rwanda na Emirate Zunze Ubumwe z'Abarabu kwinjira ku butaka bw'ico gihugu. Mu Rwanda bakiriye gute iyo nkuru? Asumta Kaboyi yabiduteguriye.
Iki cyemezo cyamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu kirashyirwa mu bikorwa kuva uyu munsi wa gatanu saa cyenda ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iravuga ko nta bushakashatsi buremeza ko mu Rwanda haba harabonetse ubwandu bushya bwa COVID-19. Nayo wajije umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Mpunga Tarsis.
Ntabwo babyemeza kuko nta bushakashatsi burakorwa mu Rwanda ngo bibyemeze. Turacyakora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko yari ihari, ntabwo turabona ibisubizo bitwereka ko tuyifite. Yango ntago South Africa ntago bakigendera mu Rwanda cyane. Mwenda na muri iminsi yaguma mu ntuze ya karantinuze ya COVID, ntago n'ingendo zarahagaze nyinshi, ntago bakiriho benshi. Ariko birashoboka ko ari undi muntu wajya agacahanda akazi wacu birashoboka. Ariko kubera ko abantu bose benshi tubapima ku kibuga cy'indege mbere baza bipimisha tukanabapima mbere yuko bajya mu gihugu muri business zabo, amahirwe menshi yuko itarahagera arahari.
Kubihari igihugu cyavuga ngo duhagaritse Rwanda, ibyo byo musanga mubibona gute?
Icyo ngira ngo kirenze urwego rwa Minisiteri y'Ubuzima cyane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ariko kugira ngo igihugu cyose gifite uburenganzira bwo kumanajinga usugiye mu gihugu cyabwo, ni uko bashyiraho ingamba zirinda igihugu cyabo cyane cyane mu gihe cy'ibiza, ubwo bafite impamvu bashingiyeho. Ariko ngira ngo ababishinzwe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga babikurikirana bamenye icyabiteye.
Iki cyemezo kije nyuma y'aho mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize aribwo kompanyi y'indege y'u Rwanda Rwandeya yasubukuye ingendo zigana mu mujyi wa Londres, ingendo zikorwa kabiri mu cyumweru kuwa kabiri no kuwa gatandatu. Icyo gihe Ubwongereza bwari bwashyize u Rwanda mu bihugu abagenzi babiturukamo batagomba kubanza kujya mu kato k'iminsi 14 kubera icyorezo cya COVID-19. Icyemezo gishya gihagarika abagenzi bava mu Rwanda n'abanyura ku kibuga cy'indege cya Kigali kije gukoma mu nkokora bamwe mu batemberaga muri icyo gihugu. Nabajije umwe mu bacuruza amatike y'indege hano mu mujyi wa Kigali, ambwira ko no ku busanzwe abagenzi bajya mu Bwongereza batari basanzwe ari benshi kuko kubona ibyangombwa by'icyo gihugu bigora. Gusa yasobanuriye ko muri ibi bihe bya mu rugo nubundi abagenda bagabanutse usibye abanyeshuri bamwe na bamwe bajya kwiga mu bihugu byo hanze. Nubwo Ubwongereza bufashe iki cyemezo, u Rwanda rwari rusanzwe mu bihugu bike bya Afurika byemerewe kujya mu Burayi. Usibye u Rwanda, iki cyemezo kirareba n'igihugu gituranye cy'u Burundi ndetse na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Muri aka karere u Rwanda rurimo, ubu bwoko bushya bwa coronavirus bumaze kuboneka mu gihugu cya Kenya kugeza ubu. Si igihugu cy'Ubwongereza gifashe uyu mwanzuro kuko n'igihugu cy'Ubushinwa giherutse guhagarika indege y'u Rwanda yavaga Kigali ijya Gwanzu kubera ko hari abagenzi batanu basanzwemo COVID-19. Iki cyemezo cy'Ubwongereza kije mu gihe u Rwanda ruherutse gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu biza mbere mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo muri Australia bwashyize u Rwanda ku mwanya wa gatandatu ku isi n'amanota 8 mu bihugu byagerageje guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Rubi igihugu kimwe cya Afurika kije mu bihugu icumi bya mbere ku isi. Kwa kabiri w'iki cyumweru kigiye gutangira, hazaba hashize ibyumweru bibiri mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali uri mu bihe byaguma mu rugo mu cyemezo cyafashwe na Leta cyo gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Gusa nubwo biri uko, muri iyi minsi umujyi wa Kigali ukomeje gahunda ya guma mu rugo, imibare y'abandura buri munsi n'ab'iki cyorezo gihitana igenda yiyongera. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima akavuga ko ntawe bikwiye gutera ubwoba.
Tujya gufata ingamba zo kugira ngo abantu bajye muri guma mu rugo ni uko ubwandu bwari bwazamutse, kandi cyagiye n'uvuga ngo abantu bose bari baranduye ntabwo bari bapimwe. Nubwo ngo rero abangaba ni abantu nyine bagiye bandura muri ya minsi mikuru, kubera ko twatangiye kujya dupimira ku midugudu muri Kigali ahantu hatandukanye, byagaragara nyine ko abantu bari barandikiye igihe bari benshi. Ko bari baboneka nta gitangaza kirimo, ariko nanone ibyumweru bibiri ntabwo byari bihagije kugira ngo tubone igabanuka rihagije ry'imibare. Ariko kugeza ubu ngubu tujya turebye muri Kigali n'ahandi mu tundi turere uko bimeze, uko byari bimeze mbere, hari impinduka bigenda bigabanuka.
kugeza kuri wa kane ministeri y'ubuzima yavugaga ko abantu 363 ari bo banduye COVID-19 192 mu bari barwaye barayikira abanduye bashya batumye kugeza ubu mu Rwanda rubarura abantu 14529 bamaze kwandura iki cyorezo abamaze kugikira ni 934 nabo bakirwaye baragira ku 5509 mu gihe abiye indwara imaze guhitana bagera ku 186 barimo 3 bitabye imana ku munsi wejo asumta kaboyi ijwi ry'Amerika I Kigali
Bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
Ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Abarundi bashika kuri 75 bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bariko barasaba agashahara bataronkejwe kigihe bari mu bikorwa byo kubaka inyubako ya societe Sedeco yariko yubaka mu micungararo y'inkambi impunzi ya Mahama mu Rwanda aho bita Grand Paysana bavuga ko utwigoro twose bakoze two gusaba agahembo ku bikorwa byakozwe kuri yo chantier yahavuye ihagarara twabaye impfa gusa mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije umuvugizi wabo Barundi ariwe Méthode Ndikumana atangura avuga igihe ivyo bikorwa vyo kubaka vyatangura
Chantier yagiye gutangura tariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2019 yagomba kurangira tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2019 ariko kumva bituntu twagiye tubagora chantier ntabwo yarangiye icyo gihe na nubu tabira rangi ariko kuva muri ayo mezi kuva muri chantier gitangira amafaranga twara yaronka nkuko umukoresha yagomba kuyatanga twagiye kugera kuri ya mezi yandi y'ibikorwa yaho byagiye kwanka amafaranga ntabwo yasubiriye kuboneka gushikana n'ubu ntabwo turabona amafaranga
ariko ibikorwa byo kubaka bihagaze ntimwabandanije mukora akazi ko kubaka
chantier yabo imaze guhagarara ntabwo twakomeje dukora ibikorwa by'ubwubatsi kw'iyo nyubako nk'uko byahagarariye rimwe n'ibikoni bariko barubaka mu nkambi ntabwo twakomeje dukorera iyo kampani twakomeje dushakisha iyindi mirimo bisanzwe
amafaranga mwishyuza n'amafaranga y'igihe mwariko murubaka cyangwa igihe ibikorwa byo kubaka byabimaze guhagarara
yakurishije amafaranga twakoreye turiko turubaka iyo nyubako n'ibyo bikoni gushika aho byahagarariye bimaze guhagarara nta mafaranga tubaza kiretse umuzamu yakomeje akazi kiwe k'ubuzamu
iyo musabye ayo mafaranga mwakoreye abakoresha banyu bababwira iki
iyo twishyuye amafaranga twakoreye nta nyinshi itomoye twigira turonka iyo amafaranga igihe tuzabonera amafaranga ntayo nta gisubizo twigira turonka
enjeniyeri yabahaye akazi nawe n'umukoreshwa nk'abandi hari banyene inyubakwa mushobora gushikira mukabasaba iyo mishahara yanyu mutahemba
enjeniyeri yaduhaye akazi ni umukozi mu bandi uwamuhaye akazi ni rwiyemezamirimo arongoye ishyirahamwe basanzwe bubaka amazu hano mu runo Rwanda niwe muyobozi w'ishyirahamwe akorera Sedeco kampani ni nawe ahagarariye iyo kampani ku rwego rw'igihugu niwe ariserikiye ku rwego rw'igihugu
murafite uburyo bwo kumushikira
nta buryo dufite bwo kumushikira aba dufite uburyo bwo kumushikira tuba twaramushikiriye nawe yitwa ukurikiye dupiyo
abo bose nta n'umwe mushikira ngo mubasabe imishahara y'ibikorwa mwakoze
nawe dufitira ntawe kiretse ko twigeze kubicisha muri rafu bisanzwe kurikirana ibibazo by'impunzi hano mu Rwanda y'Imahama, ariko ibyo bibazo nabo ntacyo bashyiye, ntacyo badufitiye ko bishika nino saha.
Ikintu wewe hamwe n'abandi muri mu murwi umwe wabo bakozi muri ko murasaba n'ikihe, ikintu muri ko murakora kugira ngo agashahara mutaronse mu karonke ni nk'ibi?
Twebwe ikintu turiko turakora mwa kino gihe turiko turasaba ubuvugizi, amajwi yacu yigire imbere kuko impunzi hari aho amashyira yadashika. Noneho turavuga ati reka twiyambaze mwebwe muba mubishoboye kugira mubwire icyo mwadukorera yatubone uwo mugabo ko yakwishyura, na cyane cyane mwa kino gihe impunzi ziriko zirahunguka, hari abashaka guhunguka, hari abagiye bafashe amadeni y'icyo gihe turiko turakora bizajya ngo batwishyura kugira bishyurwe, bahete bishyure bate bagende bate bahunguke, uzashoboye guhunguka adahunguke atagenda ata muntu afitiye ideni mu Banyarwanda twari tubanye.
Mu gusozera murashaka kutubwira igihe cya nyuma mwaheruka kwishyuza uyu mushahara wanyu?
Twaheruka kumwishyuza umushahara wacu ku itariki 22 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2020, nta nyinshi twigeze tubona gushika n'uno mwanya dukoresheje kwandika ikarita.
Mwamufise umugambi wo kwitwara?
Umugambi wo kwitwara turacyategereje, turabe iki cyavamo mu maketi mu ikete tuba twatwara mwandikiye, ariko biramagiye kumara ukwezi kose ataratwishyura.
Metode ndi kumana, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika kugira ngo mushyire ahabona ikibazo cyanyu.
Murakoze namwe kuduha umwanya wo kuganira.
Ijwi ry'Amerika ryashoboye kandi kuvugana na Jean Damascene Hakizimana, umukoresha yahaye akazi Abarundi ku izina ry'iyo sosiyete, nawe nyine aremeza ko agashahara kabo kataraboneka, akabahanura kwitura ishirahamwe rijejwe kwita impunzi RCR mu mfunyafunyo.
Ikibazo kukimenya ndi mu bantu babakoresheje dukorera iya kampani bita Seduko. Igihe cyarageze rero rwiyemezamirimo bari barahaye akazi isoko riramunanira, asa n'uritaye arigendera, ariko ahita adahembya abakozi. Kugeza ubwo twagiye tumusaba amakuru akagenda yatwima, amakuru amaze kuyatwima tugerageza no kwiyambaza HR kubera ko ariyo irebera impunzi ku isi hose. Abakozi bamwe bo muri HR bari mu nkambi ya Mahama ntibagira ikintu babikoraho gisa n'igifatika. Amakuru bakatubwira ko bagenda babihereza abayobozi babo, ibintu bigahora gutyo, ibintu bigahora gutyo. Ikibazo kimaze gusa naho kimaze kurambirana, kubera ko cyari kimaze gusa naho gikindenga, nafashe decision yo kwandikira akarere ka Kirehe. Nandikiye umuyobozi w'akarere ka Kirehe makopi, umuyobozi w'umurenge wa Mahama makopi, minema makopi, abadiregiteri 4 b'ikigo cya Tejana Eri Mahama mana kopi HR. Mbabwira ikibazo cy'impunzi uko kimeze na rwiyemezamirimo uburyo yanze kubishyura, mbabwira n'uburyo HR icyo kibazo ari kugikurikirana. Ibyo bimaze kugenda bityo nibwo twiyambaje RAF, kubera ko ariyo ihagarariye impunzi mu by'amategeko, bashyiraho umwavoka. Bamaze gushyiraho umwavoka wa mbere bitaga Roizi, akagenda asa n'ugicengacenga kugeza ubwo yeguye arigendera. Ubu tuvugana mu mpera za kuriya kwezi kwa 12, nibwo bashyizeho undi mwavoka mushyashya. Ubwavoka mushyashya avuga ko yatangiye kubikurikiranira mu mizi, kugeza ubu nibwo ikibazo gihagarariye.
Abo Barundi bashaka kwiyambaza nde mwarandikiye abantu bose mutereza kwandikira, ariko ntiyagira icyo bivamwo. Avoka Loise nta kintu yigeze abafasha. Abo Barundi babaye abande, icyo bakora muri iki gihe niki?
Numva ikintu bakora bagombye kurengerwa n'umuryango w'abibumbye, cyane cyane ishami ryawo rya HR, kuko ryo rirebereza impunzi. Bagumye babataragana kubera ko ikintu cya mbere bo bambwira ko ari mu kimwe mu bibazo bituma badahunguka, kubera ko barambwira ati twebwe mudukoresha twari dufite ahantu twanguze amadeni muri bagenzi bacu b'Abanyarwanda, ni gute twagenda tutishyuye abantu twafatiye amadeni? Kandi nanjye guhumba ni ikibazo, ariko kuba ari ikibazo nanjye nta bubasha dufiteho. Ububasha nagize ni ukubasha kubyandika, hari ibintu inzego zombi bishoboka. Aho bigeze ubu ngubu numva byagombye kubazwa HR mu rwego rw'isi. Niba HR itakireberera impunzi ahubwo ikareberera abagomba kuzambuka, numva ari ikibazo. Niba abo mu gihugu cy'u Rwanda badashobora gukemura ikibazo nk'abarebera impunzi mu Rwanda, nuguma bumbi kuyambaza jeneze icyo kibazo n'ubwo bakakimenyeshwa bakabaza mu Rwanda impamvu batereye ibintu aho bakarebera abazambu
mu majambo
cyagombye kuba cyakemuka
mu majambo make murashaka kutubwira cyane murashaka kwibaza ikintu cyaba cyatumye avoka Aloise atafasha abo barundi naho yari yabisabwe na bakoresha iyo sosiyete
icyo ngiyentekereza buri abantu mu Rwanda ku munyarwanda baba bafite abantu benshi bahunda agasa n'ugenda bikatakata kuko sinumva impamvu dosiye atabara ikurikiranye ngo ishyire mu rukiko aho ukabona ko dosiye agenda yikatakata niba rwemeza mirimo aba mu mujyi wa Kigali na metero Louise akaba ariho ataha birashoboka cyane ko bahura bakanabiganira bakanabidinda icyo cyo kirashoboka cyane
Ndakizimana Jean d'Abasena ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika
kamwe namwe ndabashimiye ariko mwagombye kutuvuganira kugira ngo nibura bigere ahantu kure cyane bamenye ko mu Rwanda harimo impunzi ziri guhonyorerwa uburenganzira kandi hashyiriye yagombye kubikurikirana ikaba yabikemura
akanunga haduce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro mari kumwe na Diane Nahazwe Fatuma Limasi Kalala niwe yegeranije amajwi n'ibiganiro vyacu vy'uno munsi twemikwa izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.